No te rangi nei I kapahia tuai ngā minita o te kāwanatanga ki te rohe o Ngāti Porou mo tā rātai hui ātau te take. Ko te pūtake o te hui taumata o Ngāti Porou me te karauna, ko te mahitahi. Hei tā te premia, he wā tēnei e āhei ai ngā mana o te iwi ki te kōrero hāngai ki aia e pāna ki ngā take nui e pēhinei I a rātau.
Issues around kai moana, also infrastructure, improving the roads, what we can do to make sure we've got better health facilities and access. Things that we've discussed over the last 12 months, we have seen progress, but there is always more for us to do together.
Hei tā, Jacinda Ardern anō, ko tā Ngāti Porou he whakaū I te mahitahi, kia whaihua ai ngā hapori.